thala zintliziyo yam thatha naluthando lolwakho thatha nantsintliziyo yam suyiphathe njengeqanda sithandwa ndithi nabo ndiyasithandela apha kuwe beyibo ndithi ngabonye Kaskelinga chow